Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zatubara zizanye we nahure ayinzari saka kutwitsa urero barazi ayindago tukibona inyama urero barazi ayumvu kibara butwatse nahurero Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zatubara zizanye we nawe rero barazizanye isamba bararitwatse nawe rero naho basa gitare kitenge nitwe bwabatwa ababaga mu isamba mukahinga none isamba baritwakire inzarire ndakutwita none government nimurebe ico mwadukorera kubwira isamba batukwiyemo arimo twaryaga inyama nta nyama tukibona murebe ico mwadukorera iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none imbongo zacu barazizanye we Indago tukibona inyama urero barazi kwisamba bararitwatse urero barazizanye iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zacu barazizanye we urero barazi ayisamba bararizanye Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none imbongo zacu barazizanye we ayindago tukibona inyama Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zacu barazizanye we nawe indago tukibona imigano nawe indago tukibona ubusasa nawe Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zacu barazizanye we Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zacu barazizanye we Iparache yacu yakahinga yaririmo n'imbongo none mbongo zacu barazizanye we